My God, can you be the Oesfazane or a Gula? Ebanjo Umopo, Mebanjo Umopo, why happy Yanga? Why greet you, Maniake? Wakapila, Wakalapega, Autumn Days are sweet.
Yes, Jesus.
Good
Yes, Jesus.
Yes,
Lord. Yes, Jesus.
It is Lagos.
Yes, Jesus.
It's a sweet Lagos.
Yes, Jesus.
Where's a good
Jesus? Yes, Jesus.
Your feet like Savior.
Yes, Jesus.
Umopo.
Yes, Jesus.
Oma Pimunya.
Yes, Jesus.
But Umopo a pain.
Yes, Jesus.
Oma Lord Jesus.
Yes, Jesus.
Your feet.
Yes, Jesus.
It's a nice Savior.
Yes, Jesus.
Let's see attendance. Bible lethi uJesu wafika kwindoda esegule iminyaka ye-38. Izama yonke into kwahluleka. IBhayibheli wathi umayefika uJesu ngoba lapha kule ndawo kwakunechibi elazanyazanyiswa lithi uma umuntu engena kuqala lithi IBhayibheli kwakuyena wayesinda. Lo muntu ongena emva kwakuba ingilosi seyizama zama isibe amanzi. Sasiyavala ngiyacela ibambele sasiyathandaza egameni lika Jesu. Lethe Bible le ndoda yahlala iminyaka emide ihleli ngasekhibini ilindele ukusinda. Into enethemba ngayo le ndoda ukuthi abantu yababona bayaphila kuleli khibi.
Yes, Jesus.
Yahlala noma ngabe isimo sayo yona engakaphili kodwa into eyihlalisile ekhibini ukuthi yababona abanye bayaphila phambi kwayo.
Yes, Jesus.
Yahlala.
Yes, Jesus.
Yahlala iBhayibheli yasukuma ingwenyama yomndeni kaJuda.
Oh yes.
Uyabona ukuthi le ndoda ayikwazi ukungena abantu bayayingenela bangene ngaphambi kwayo.
Oh yes, Lord.
Bafike uJesu wafika impilo yayikalile.
Yes, Lord.
Daughter, we are turned in.
Yes, Jesus. Yes, Jesus.
Yes, we are turned in.
Thank you, Jesus.
We sing that this is the
thank you, Jesus.
Yes.
Yes, Jesus.
Hallelujah.
Yes, Jesus.
We are turned in. Now, Jesus.
Thank you, Jesus.
What's the same city? Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. We are turned in to see.
Thank you, Jesus.
I don't share an instrumental that I am born. And you are paria that you are
team.
We are turned in to see. Oh, God, Sam. We are turned in to see.
Mama baba gogo mkhulu ungafi
esefilile umsindisi
ungafi umsindisi okhona uyathanda yini
ukusinda
awu Nkosi yami awu Nkosi yami nami uJesu umkhululi wesono nami uJesu ongahluleki nami uJesu ongabhijelwa nami uJesu ofohlayo
uyathanda yimisindo ngaphakamisa isandla sakho lapho khona kho sesiyathandaza uyathanda yini ukusinda
nami umsindisi nami umsindisi nami uJesu abanye imihlaba sesalithi wasibalwa
kodwa nami umsindisi Nkosi yami nami umsindisi
ungalala emathuneni
ungenaye ungenaye
nami uJesu wayithikithi nawungena ekhaya
nami uJesu ngicela ukhulume nabo mfundisi
Jesus yizwa ethi